turiko turigina uyu munsi ni umwana twari twararindiriye kandi turaruha uru rugomero rw'umuyagankuba bari abana babiri bari kuvukira rimwe yaramahasa umwe yanigiwe mu meshi arapfa uyu nawe nsanga aracagoyagoya nawe nyene yari kumfiro nsanga hari abantu muri iki gihugu cyacu batifuza kumuco ubaho mu Burundi uwo yapfuye ni Mpanda uyu nawe yahatse gupfira mu meshi nawe nyene mugabo kubera twabonye uwa mbere ngene yapfuye twarakoze ibishoboka byose kugira ngo uwabe igihe nari ngitangura amabanga mu byo nari nzi bizoduha umutahe wari umuyagankuba nsanga abo dukorana abandi bari kumva indongozi zari kumva ko dukwiye umuyagankuba nizo za mbere zitawushaka nsanga muri regidezo bugaye amamoteri yari kuzana umuyagankuba wa megawati zitanu nsanga barugaye nsanga urugomero rwa Mpanda barariye amahera yose baca Barigira usanga ngaha akabuseze iri kumfiro numve yuko rero uwo munsi n'umwanya wuko dushobora kugira umunsi mukuru kuko murumva ko umwana yavutse agwaniwe ngo umwana w'imfuvyi abagayotsa tuje kuhugurura hariho byinshi bitarakogwa ibarabara ntirirakogwa mugabo bakera barabivuze bati umwana w'imfuvyi abagayotsa two kwishinga ngo turindiriye ibarabara twava dusanga n'ibibavyononye kuko twabaye tukigize ngo tugerageze imoteri ya mbere baba bariyivye ivyuma vya kabiri baba baravyivye numva n'umwana yavutse hari abatamushaka baravyivye turakora uto dushobora turagira iperereza turabitora iyo byagurishirijwe mugabo gushika ubu sinemeza ko uwo yavyivye atari kwakurikira politike y'ukwanga umuyagankuba mu Burundi nige hicerekana yuko atabantu bashavujwe n'umuyagankuba konzi bari bawishe nta kivyerekana nawe nyene ego nivyo garacira urubanzi ntari ramukubita mu gahanga turashobora gutora nivyo vyuma yari yivye turabigarukana nga none no musi urugomero umuyagankuba uruguruwe imana nene nahazwe mu ijuru ibi rero ni kimenyetso cy'uko nta muntu n'umwe ashobora gutunga adaciye mu mpagatanyo kandi murabizi no mu ijambo ry'Imana niko bimeze utarushe ntushobora gutera imbere mugiki ni kimenyetso kugira tumenye yuko base ni barati bariho muri u Burundi no ngaha ndazi kwejo muzokumva bavuga yuko ataco dufise ko ndababwire mu minsi heze murazi twavuze tuti abarundi dukore gushika umuntu wabo suroka icyo ufungura umufukuro nk'amahera hari abantu byababaje cyane babonye mu Burundi atakwasha ikivugwaho babonye abantu bafungura baca bagenda mu binyamakuru bandika ngo mu bihugu bya mbere bishonje ku isi ngo icya mbere n'u Burundi barabyandika mu binyamakuru baratondesha mu bihugu 20 bya mbere bifise inzara ngo Burundi babugize ngo babwandikishije ibara ry'amaraso ritukura ngo nicyo gihugu cya mbere gishonje ndabwira nti ntimwadututse mwatubeshe mwe muheruka bagwaye kwa kirya nibase ni barati rera bo tubaka bavengwa tubaka barungurirwa gushikaho bazogwara umushishi tubarye tuzoguma twubaka ntituzohagara umwasa gucira icobo imana ihagucira icanzu abantu bose bazi ko bari kubagwanya iterambere ry'u Burundi birababaje gusanga abarundi nyene aribo bariko bagwanya iterambere ry'Uburundi birababaje nawe yaba ari umunyamahanga yogera ku Burundi kuko bajinama twice Burundi gute ndabivuze kugira ababimenye kandi narababwiye tuzocana tuzinanye kandi ndazi uko ntimuzonesha kuko ndi mu nzira y'Imana mwumvise yuko uyu mwana yitwa nca mu mikani yajideza mwavyumvise ko yitwa nca mu mikani umwana genda musamare hanyuma bace baza kuwica mumenye ko umwana mutegereza kumubungabunga kandi mumenye ko ari kumukoresha iyo bariko baravuga ngo duhingure ubutare bwacu iminsi yose kibazo bakubaza ngo murafise umuyagankuba none ngahaga mushikiranganje wofata ko umuyagankuba atawo dufise ugacuja na guhingura ubutare ubwo butare nibwo cyabwo bakundi munyaga nkoho none ntitworye ubwo twahora ko basha twavuga tuti kuva utwihe mu myaka ibiri dukoresha umuyaga nkuba tube turose amahera yo kubaka undi munyaga nkoho ubuse umutare turose kandi na yangurane duca tuyiriha muri ubwo butare nyine erega hariho ubutare butagoye guhingura dufise ubutare bw'icuma hanyene hanyene mu kibitoki buri butiki na nyana Dufise umusozi wuzuye ubutare bw'icuma twarawucaje kupima muri Afurika y'Epfo. Genda uhitane umushikiranganji w'amahinguriro muce muhamagara abantu bose bafise imigambi yo kugira muyagango yo kugira amahinguriro mato mato na manini manini hanyuma mubereke ingene muzobaha umuyagankuba. Kuko uno munsi banka gukora amahinguriro avuga ngo umuyagankuba azokura. Genda muhagirishe na. Kuko ajya amahinguriro nayo igihugu Nigwanyu hanyuma naho nyene weho ni ubijejwe aho ni ubijejwe n'eso cyejwe buta none aha kugenda ukavuga uti ubu rero turarasubiraga nkuba hariho ubutare bworoshye guhingura none ntiwoce ubunyene uvuga uti mbanze nyene mpere kuri iki nyene jewe nyene ntituzaje kugira tuwicara iki ubuyaga nkuba tuzaje kugira ukore nubwa mbere regidezo itaza amahera yo kubaka umuyaga nkuba sibyo ndabeshe subwa mbere regidezo miliyari 15 regidezo kazitaga zo kubaka umuyaga nkuba subwa mbere none abandi bahara bayashira yayakuye abandi bahara bayashira umunsi umwe natumye nabajeje regidezo ni none ko mubima amatara nayo mubaha ku buntu cyane barayagura ibaze ntutse abantu bari kwara gusenga amatara barayariha ugaca wakakuyaza ntuze uya ni wiyumvi bari murabateka mutwe buri iki regide zo muri ko murakora ibintu nababwiye regide zijeje mu isazo bajye bari ha amatara baheje kuriha muca mwegeranya rya amahera mugaca mugira iyindi mihora mugaca mugira yayizindi ngomero hajya amahera nta kindi ajejwe gukora mugabo zawumva ko se dadi mesasi mwamenya uno munsi umwaka tungutse angahe wazanye mutahe wangahe wowe ngo tungutse angahe ngo urumva rero ngo tantieme ngo treziyeme mwa wowe ugabura amadividadi utazanye mutahe reka bijyane bitera soni abantu bagakora ngo ko se dadi mesasi ngo dutwara angahe wowe warazanye mutahe aho ujya kugabura dividande nimwamushaka kugabura amadividande zani mitahe mushiremo abene gihugu bashize amahera muri regidezo kubera iki koseda administration ishiza kurya inyungu abene gihugu mwabibagiye ngo ndindiriye intumbero kumvikana ibyo ntari tumwe ravuga mwebwe ndacyarindiriye intumbero siko muvuga idosi kamara ukwezi kose umwene gihugu ariko aratama ngo ndarinde ngo sindaronke intumbero ahantu ja mubiri wanyu mwese nsagusanga amasinyatera agiragaha ngo ndindiriye intumbero Ministre cyangwa ashobora kumutwara nkamumara n'ukwezi. None mu cyamwe se mwicara ngo ministre sihari ngo ndindiriye intumbero ya ministre kandi namutwara. Tanze tuzumvika. Ndindiriye intumbero. Ministre ndashobora kumutwara mwe mugasigara murakora. Kandi ugakora kugira ngo niko sukoze turibone wari koze. Mugabo ntajyagirizwa nde umushikiranganje. Mugabo no kwigishanya nababwiye. Washaka tugeze kure pa raporo iyo tuva tugeze kure ubu ni mukura ko kantu kitwa ngo intumbero ngo ndindiriye intumbero mukora kazi ministre muza mubwira muti monsieur ministre la situation imeze kunuku twe twabonye yuko kuyizera ari kunuku turiko dukora kunuku haba ministre acavuga ati yes voilà niho buri muri leader makuzorinda ngo intumbero dossier zikicara ngo mwene gihuga yirindiriye ngo intumbero ireka de ministre wasanti twishikira muri demi trani mwese mwese yabo nibibuza gacaja kubironde le secteur privé murazi cyarico nabene gihugu bakora wewe nawe uri komanda wabo urabaha intumbero ukabereka icyo bakora bagaca bakora none sinavuze ngo turime chaque bouche ya manje twavanga ivyatsi bitaribwa tubihindura ibiribwa genda murabe mu mugamba ingenda biri kuberageza nije wandi ko ndahari indongozi rero aha muve ngaha mukize nkobo abajeje amazi abo bahame murashobora kuvuga muti nta muntu yoza kwembesesa mu gisaka cy'amazi ko nubundi mboni bido muri ko muyigura amajana ane kubera iki utokwembesesa mu gisaka cy'amazi baze barakugurira amazi sa y'igihugu we nawe turaguhaye abene gihugu baze baraguha n'ivyo biragoye re amen biragoye murashobora kugira politique dolo dans deux ans mugasanga nta mutumba n'umutari kw'amazi mu Burundi bwose birashoboka mugabo nukwe mutari konsantara mwicara ubu muyagankuba wewe regide zashaka kuvuga kuti je nashikaje kuri santara ntabashaka kugira amabarabara guca amabarabara embe sisema yawe izogaruka n'inyungu yawe uyiroye bamuza muriga amasolution ku bibazo kwa mufisi murondera abahinga ukavuga kuti nta mu prive yonkoreraka nta mu prive yokoraka nta mu prive yokoraka dusanga twateye imbere ni mwigere rero gukoresha aba prive muhimiriza bene gihugu bubake mu bisagara no mu bigwati kugira ngo tubahe amatara n'amazi basanzaye ntibazoronka amatara n'amazi.